Kuli Bwanji Kwathu Ndinafunsa mlonda Iye nati usiku wapita ndithu kwayandika kucha Usalire yendabe chiyembekezo chodala mpaka udzafika mwamba patsiku losatha Ndafunsa msilikali wa Kristu nyimbo nati Ndidzamenyanatu nkhondo patsala Usalire pilira kufikira nkhondo idzatha Pakuti Rakika salandira mbuto Ndinafunsa tsiku nyanja ndithu tsuzi nati tawi kucha Yesu alipafupitu Usalire zizindiki roziliko Waneka tu chilengelwe chose chiri